Ngibingelele kuphi na kuphi la enibukele khona iMTV channel ophinelayo ngumsizi ngumfana kaNtshangase. Lo kama artist engizowasendela le video eshare. Noma kuthiwa wenza lophi uhlobo lwe art. Ngicela ukuthi uyishare le video. Kunohlelo engilenzayo manje engifuna ukulenza la under iMTV channel libizwa ngokuthi 5 minute with umsizi. La ngizokhona khona ukufonela iartist lizongichazela or likhulume or lizipromote, mhlawumbe lisafika lifuna uku-introducer kubantu, mhlawumbe unomcimbi ufuna uku-introducer kubantu, mhlawumbe unomsebenzi ofisa ukutshena abantu owenzayo, like CD mhlawumbe saye guys esistudio ufuna uku-update abantu ukuthi kuhamba kanjani CD, maybe yangogood, maybe yangodisemba, maybe ozoyenza. Ngiyacela ukuthi ungithinte, i-5 minute with Msizi izokupromota for free. Asitshaje imali, is either wenza poetry or umculi or udlala isiginci or udayise something. Everything edinga ukuthi sipromote. Ngisacela ukuthi usithinte under i-5 minute with Msizi is for free. Siyakufonela usitshene uma useduze ungakhona ukuthi sihlangane nawe sishuthe. Uyeza sishuthe usitshene ukuthi wenza ini, mhlawumbe ne-CD oyikhiphile mara uyabona ukuthi ayiphushe kahle, sithinte sizokwazi ukuthi sikuphushele yona, sayi sikuphushele yona la under iMTV channel. Ngiyacela ukuthi wonke umuntu osebone le video ayishare, ayisharele umuntu ozoyidinga, njengabaculi abasebasha, njengabaculi abasebasha, njengabama-poetry, njengabantu aba-advertiser imisebenzi yabo. Baningi nje abantu abangayidinga le video, njengoba sinama-subscribers a-more than 5,000. Kuyangijabulisa kakhulu lokho under iMTV channel. Mhlawumbe ufuna ukupromota ibhizinisi lakho, sithinte kwi-5 minute with Msizi Ntshangase, uhlelo la sipromotha khona wonke umuntu. Nawe njenge-artist mhlawumbe une-event, mhlawumbe ufuna ukutshena abalaleli or balandeli bakho ne-guide yakho ukuthi kuhamba kanjani kuleli viki, uzokwenzani mhlawumbe kule nyanga, uhlele ukuthi wenze muphi umcimbi, mhlawumbe uzohambela yiphi umcimbi, la nizohlanga khona abalandeli bakho, mhlawumbe i-CD yakho la mcimbi ozohambela khona i-CD. Ngiyacela wonke umuntu ozokwenza kanjalo angithinte, sixhumane ohlelweni i-5 minute with Msizi Ntshangase. Siyapromote wonke umuntu, asikhethi bala la muntu. Ngicela ukuthi ungithinte kule number. Ngiyabonga kakhulu ababukeli beqhubeke nokubuka iMTV channel, bazojabula kakhulu kulezi nsuku. Ngiyabonga.